Atohoza kuti mabwera. Zvimu ngwambira mpoko. Koma boko mwauza.
Agogo ndau. Ndiantai napa kubwera.
Wose?
Eh wose amena kubwera.
Kubwera?
Ya.
Ifame ndo ndamene kuti kwafuna kwambiri pano.
Chabwino.
Eh.
Ya.
Zindu sizili bwino
iya. Sizili kumene.
Oi.
Afika boko. Kalani kalani. Alandita gogo. Ndakulandirani.
Ziko mukwambira mpoko.
Eh, agogo mwalandiridwa.
Ziko mufu.
Eh ndiye pano wasataya nthawi iyayi. Bambo pili. Tatse kulira na nyamara ja rabwera kuno.
Amfumu kupanda unoreka uyo. Ama friends songo
zemu. Agogo bwezi kulibe.
Kulibe kuti watu.
Nanga chocho.
Eh ndindo.
Doka doka ugira chito ko basi.
Yaikulu tosati masewe
la. Ndoka ni madziwo ndo.
Yes.
Safuna to za
nonsense. Eh inu dziko lino siri malola zizimene zija. Za ufiki ni fit.
Auze natuluke.
Mama mwana kuti kwa mini.
Andopepera ini
mbuzi.
Ah. Sono zovala za sinta anabwere sina
zovala. Anabwere zovala.
Hala baba kule hapo.
Ah ya ya.
Ala acha.
Ya.
Kana panga
zimeza kwa nini? Hala basi kwa. Hili kani. Imajani.
Wino sio kuda ujo.
Kazi kwa basi. Kazi kia.
Eh. Inuso sio kuti kukhala kwake mukhala jonchi yani. Mukhala jonchi uta mafika pano pa masopa ine fumu. Kuno kwanu. Ta juta na banya mara munjute.
Ah.
Mulibe ule mwete.
Kwa mfumu kunoto.
Ano yipa ino.
Ah.
Anyamarayim. Nzoko nani funa kupha gogo.
Mudzi
muno mukhamba panda kalamba.
Ah. Eti.
Alako iwa kukalamba.
Eti.
Mudamva kuti muthaka kalamba ndiye mfiti.
Ah. Anakuza ndizimezo ndani.
Ngopita nawo kumphera mfiti uko.
Ah.
Chifuwa chanzi
mizo. Eti.
Ndikufuna munthu uze bwino bwino panopa. Mphamvu imene munatenga kuti.
Ehe, nena.
Mpaka namagwira gogo.
Eh.
Inosadziwa.
Munthu asakalambe ya.
Mudzi uno muno wake ndini.
Muntaka kalamba chakachifuku.
Adi mfiti.
Asakalambe muntu akango kalamba ndi mfiti.
Afumu vaibanda ife anakapha gogwa.
Zimezo munazitenga kuti inuyo.
Tayenga na mfumu.
Siko mokwambiri mfumu vofusa nkhani mene dika ndikuse nichilongamo chenye chenye.
Nena. Tafunukuza.
Khani mene anatiruma ndi amalikebo.
Ndani?
Amalikebo.
Malikebo.
Anyamata inu.
Maiva.
Musa masokoneza zinthu iyayi kuti amalikebo. Angakumene zimene zozo munena zoona inuyo.
Ndi zoona adi.
Amko wako ase.
Malikebo.
Ina nyamara ni zona zimene zona kuti no anakutuma ndamali amalikebo.
Eh ndamana na zoma.
Osamango pagiza nkhani wanthu kwana mizira iyayi. Eh?
Ya ya silingana mizira.
Iya.
Iwo aja ndamana litano.
Ah.
Ana zona zimene
zona. Ana ero litana nkuruzo kuti pali dhiru.
Ah.
Mukumva
kuti pali dhiru. Pali pali dhiru.
Eh. Dhiru ndi akhala gogo.
Akuti yomwe inachilika nchiko kuti no kaya amalikebo anali ndi mwana wa ngono.
Eh.
Mwana wa amena na baba. Agogo ndamana na mupa. Lepa marida ndi tenda gogo.
Gogo anapa mwana wa marigebu. Nuleka. Andi zwa kana kuti muno. Ndata ndi zwa watu.
Koma eh.
Kodi dziwa.
Koma anya marai.
Tonani bazo pshatwa.
Izindi njati, njata nani. Zoyenda mchigulu, chifuka mchigulu, muli mphambo. Njati chinsinsi chake chagona ponjata umodzi wake pang'ono modeka mpaka zitachuluka. Kodi inu chuma chanu chochuluka bwanji? Khalani ngati njati pochulukitsa chuma chanu. Njati sizipupuluma ayi, zima yamba zochepa pang'ono kenaka chigulu. Inuse yambani kusunga pang'ono maka musunge komwe mungalandire chongola dzanja choyenera. Sikuti mulemera mawa ayi. Pajadu lelome, nina desa ntengu. Kana ngati njati, sunga ni chuma chanu modeka mtima mpaka chitachuluka.
Nabwena. Kodi weje. Kose nduza bwanje kuti mwana anairo mukone. Nimesa ndokufusa. Inokama muna kosa nduza. Zima chitika kuti anthu amagonera mwana kuma mamuna kama muze. Nokama muna kusunga nduza. Ntima chibwana tumenewo. So agogo anthu akonda akanze nda ana pamalo yenda agogo. Zinduruka na kufotokoza kumambira kuyeza kana kha zinthu zomveka bwe. I'm a fun of Wapa go with him. What one of the corner, I mean? This is the color of your man. This is the color of your man, who is an assistant of the measures. When did I get a root? Wumva. Was ended up with a two in a one beer. Five more years in the one age of one beer. The more I'm to be not eating going. Wumva. The message of and those Sankabans. No joke, the joker of Abab. Was on the police and was in the joker of Woody. Damn one name, Gamurunga the Tim. Who don't deal with Sabbath?
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Zoyenda mchigulu, chifuka mchigulu, muli mpambo. Njati chinsisi chake, chabona po njata umozi wake, pangunu, modeka, mpaka zitachuluka. Kodinu chumashanu, chochuluka bwanji. Kala ningati njati, pochulukisa chumashanu. Njati, sizi pupulu maai. Zima yamba zojepa, pangunu, kenaka, chigulu. Inuse yamba nikusunga pangunu. Maga musunge komwe mungalandire chongola dzanja choyenera. Sikuti mulemera mawa ai. Pachatu lelome ninadesa ntengu. Kala ningati njati, sungani chuma chanu modeka mtima mpaka chitachuluka.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'
Izi ndi njati, njata nani. Zoyenda mchigulu, chifuka mchigulu, muli mpambo. Njati chinsisi chake, chagona po njata umozi wake, pangunu pangunu, modeka, mpaka zitachuluka. Kodinu chumashanu, chochuluka bwanji, kala ningati njati, pochulukisa chumashanu. Njati, sizi pupulu maai. Zima yamba zojepa, pangono pangono, kenaka, chiguru. Inuse yamba nikusunga pangono pangono, maga musunge komwe munga lantire, chungula zanja, choenera. Sikutumule mena mawa ai. Pajadu lelome, nina desantengu. Kala ningati njati, sunga nijumajanu modeka mtima, mpaka, chitajungula.
Figari, figari.
Zigo.
Wawa. Ah, guardian pompa.
Oh, jabu.
Ditu, ditu.
Yeah.
Hey, nakula ndilani.
Hey, jabu.
Zua iridu.
Yeah, teguga.
Hey.
Hai mwezua.
Kanga rukulisida bwere dhulo.
Ndoza.
Ditu, ditu. Ah. Zangwa juru kisagagandiwa. Dikuwape ni nanga?
Mduwape?
Eh,
kama besi kwa mbili ya.
Eh.
Nenda bwa ndikani ya?
Eh.
Ndili kunyumba kweli? Kwa bwela Norieka, nyamata huyu, nzaki kwa mwajande.
Nzaki kwa mwajande.
Eh. Kwa bwela su mwajande, anti alinafe, ndama yanga koko. Amene ama, tumangu zoro tako kweli. Mwama yanga huyu.
Eh.
Ndiye, atafika hiti, mwofo ndo pieza, usa ndikuza suena kari kose.
Ah, ah.
Akuti neyo ata na nane, akuti mafuna kupa koko. Mkani ya gari ya mwana mene mwana na katika ana kunelidu wa uji.
Mwumajoka hapa mucha, dimine ama kakuzani zimine.
Basi, ndene nda uziradu, nkanafuna ndijoke, andipase ngombe. Ngombe zanga nirenge, tigawani ngombe zijapakati, ndipakati. Inesu ndikoni jojito, mendilo welekwe, fwe nenda limbatima ndukujoka basi.
Zinduza kizukala bwanji maka maka. Kwadi, ndoga? Ndoga?
Ndoga hati bajamani tumafu.
Ndiye inu yoma ita tafulumi na ni mutamange mga ita na gogo.
Ndiye nyamara jana kwa ya wangu zindi na femu.
Chabu ina.
Abwe hindi kwa wafuna fulumiri.
Chabu
ina.
Ndiye ina fulumi ni kana kita ngozi. Ni kana kita ngozi ni sekunda mizi. Komanda ngu uleza ntima kumanga ndiye ufina ndukuze ni kaya.
Kuma chupa no amarikebu.
Afumu.
Anuputa tsana swanda hawili.
Yeah.
Nkani imene mudu muga yongu, muga yanga ni tita. Anyamatawa, nzona kapena nzaboza. Chifuwa, pena pake, tika makamba wata kwa irano, tika mbebo nina kutino, tijuona kutino, tukutile tsaipa, ndi yapa. Chifuwa inu ndine. Ina ndine.
Afumu.
Eh.
Simu kujua baka likosi.
Nkani imene ya kaliramu. Anyamarawa anena motsindika baba kuti no adalipa tsadzinda la mama Ligebo kuti lipa gogo. Cholinga chake sinu doti kumene kunalidza kutani koma mene makambira namo. Ndiye pano kuti pa nthawiri. Ine ndifuna ndikupempheni. Ndibwino kunduzira kuti ine zochita kuti akabwera anthu yawa. Tidzaonepo poigoneka. Chifukwa anyamarawa dzakugogomezani kuti pano.
Afu. Ine sinu dzoka ngali gose kuti anyamati napa sandrama kuti apha gogo. Anakuza ni ndama zingati?
Iya, isa na uri ndama zingati. Kwa mangura anadipata zindalama.
Sinika gire sumasera mineo. Yo akungo nina mizira, asuwa jojita na mineo. Inendibo nino nipa gogo.
Oo.
Ndukuza, nifati nangu zoro ya kutima ta gogo, ndama yanga, kwa mandini, nangu zoro ya nda gogo wanga.
Takulandira niso ra gogo.
Efu.
Evani mudzingo khalira yoyoyoyoyo kuenda bwera kuno.
Anti majitika.
Inenda kuita nani nonse. Ifukwa mwango joka mujenda dzona akulu akubwera. Ndito tukulaliri kuno. Walonjera. Ndiya kuti no aine mfumo moyo usuri malo. Fori zimenda kumanazo kunyumbako sindizo. Agogo pamoti ndi ache mwali ndi kazi wanga kuti ndichoke pakhomopo chochokera ine akuti ndifaine ndalemba wanthu kuti awapi ndiye ndikuti tidzakhala bwanji koma ndayite na agogo chifukwa osamakamba wina kuli ideya inu mukhale apa iwo akhale apa inu mulankhule yonso alankhule timve mbali zonse nkuona
umva
ndi amalikebu agogo ajandi yawo
ndamene wawo ine milandu iyi ndiwo ndamene afuna ndichoti ndimene nakuuzira ndimuja mungokhala nditsikulo mudzatigawire ng'ombezo
zimene akudandaula amalikebu ndi zimene zagogo ndiye inu mukuti bwanji
basa amene ine ndikuti achoke ndiposa ndikuchita kugwada ndikuti achoke pakhomo panga asi ndikumufuna olo pang'ono afuna kundipha kutenga 30,000 kwapa nthandaganyu kuti aphe ine
akakhalaso
khomo kwanga sindikufuna pakono pomwe
ndikuti
aidoma yako
chingama muchidziwa
kutiaganyu uzaita kukhwekhweleza amayi imene akhwekhwelezeafuna
zizingolimba napo
apatamvetsera
malemera siku limodzi lokha
tamvetsera agogo ineyo ndikufuna ndikupempheni
pempheni
uyu ndi mwana wanu inuyo mbuyo omo amene wakulibe kudanyamuka ndi bambo ache kupita ku Rhodesia
ndithu
wakhala msozi be
zoona
mwagwira ntchito nthawi yayitali mmene mudabwera kuno mpamene no manga nyumbani komanso mudagula ng'ombe mudagula ng'ombe zingati
ziwiri pang'ombe ziwiri
lero ndi ziwiri nsole
kutero lero zipo 7
makumi atatu mukuona mayi wanu kubwera kugula ng'ombe ziwiri lero akuti makumi awiri kapena atatu chifukwa choti iwo anadekha mtima kufatsa osathamangira zinthu iya ukundimva kodi
suti ndimathamangira ari kuno
faini mukanena kuti ayi andipatse ng'ombe ndione kuti kumene ndikupita ineko ayi ndikakhala nazo kumene koko iyayi kupeza kwa zinthu sichoncho iyayi sizingatheke zimenezo iyayi dzaka dzambiri dzimene akhala amayi wanu
nanunso mkhala choncho
chimodzimodzi kodi ndiponso nkomwenkomwe inuyo chinthu china chake pena pake simuchita bwino siposachedwa pomwe pano munali ndalama zokona 100,000
koma sindagulitse ng'ombe ndazipeza munjira imene imadziwa
ine ndalama zimenezo koma panopo kuti tinene zoona zilipo suja mmangoti mukangoti zungulire mfumu tatiyeni kuno mfumu tatiyeni kuno mmalamoti ndalama zimene zichazo zofunika kuzitenga kukazisunga pena pake kuti zizikachulukana kumene kucha ndalama zija pamapeto pake zidzakuthandizeni
mfumu
ndimuchatanena kuti pafunika kukhala ngati no njati nafe tafotokoza bwinobwino pamene
mfumu awawo khangatamva tikapita kunyumba kwa gogo akapatsa agogo awa mukaapatse ng'ombe ziwiri akayambe kusunga
ndikapereka
mwapatse ng'ombe choncho sazafunanso moyo wawo pando kuti aza kupheni
iwo mwamva ati muti mufuna ng'ombe zanga ziwiri umene usizikalongolola so nyumbako
suziona iwo
pang'ono msayembekezereso kuti ng'ombe zanu inuyo zichuluka nsangayi zitenga zaka
pali zaka
choncho pamene popo zikuthandiza ndipo simuzafunanso kuphaso amayi anu mwana wanthu ndonjofuna kupha amayi
anu kuwapanga
mtsopano amaza atengacho
kulemera munthu sunga ngolemera lero ndi lero iya
lero
amayi wanu kumene adachokera kutali zafika lero ndiye ine ndikufuna kutero ndikuwuze nonena kuti satana ngochenjera pamene anthu akugwirizana mafuno ti awabalalitse inuyo banja lanu ndi banja lachitsanzo limene ngakhale ine mudzi muno ndimadalira kukhulupirira nkuli
ndikulia ngana kuti ah banja hilo mabanja ambira dakhota ali ngati lanu pano zili dzabwino
zona
sono lero ichi chimene chikubwerashi chichongo funa chisokoleze ngwirizano meneni pakati pa
inu na zona fumu
mukuona chifukwa ngakhalelo wina adanenanso nkhano yake unena kuti pabanja mukamagwirizana zinthu zimakhala bwino mtengo umodzi mkhoza ngotenga kantengo kamodzi nkukathyola koma kutenga kantengo kena 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 kusakaniza kuti muthyole zimakhala zovuta
afumu
lero banja lanu ndilo lokhazikika bwino padera amene angalisokoneze chisawawa iyayi koma lero likusokonekera
afumu atikukhala ngati njati tawuzeni nkhani ya njati
funa kuwabereka
mwawuze nkhani ya njati
ndibva ini yomakhala mbuya monsemu mukusangalala pakhomo panu
basi
ndiyene ndimafuna kunena kuti awa ndi auze akhale ofatsa ndi odekha ngati mmene mulili inuyo chifukwa inuyo makhalidwe anu kudzimva ru amalikepo
ndikumva
amayi wanuwo makhalidwe awo akhala ngati njati njati ndi nyama yakutchire
zoona
imene poyamba kuyenda zimayenda ziwiri
zoona
pang'ono ndi pang'ono pang'ono ndi pang'ono zimachuluka komanso zikamayenda pagulupo zimayenda chikulu chachikulu zingathe kuyenda ngakhale 450 feet ulopitire pamenepo kotero kuti no ngakhale no chirombo kuti no china choluso kuti chidzasokoneze pamakhala povuta kwambiri chifukwa zinthu zimayendera bwanji koti
limodzi
limodzi kodi nafe ndikunama izimezi
ayi sizoboza ayi nchonjo
ndiye inuyo sizingatheke kunena kuti ayi andipatse ng'ombe zanga ine heye andipatse mwakuti mwakuti akupatsa zichuluka lero ndi lero ngati
sizingatheke kuyenda pang'ono pang'ono ngati njati
funika kufatsa
ineyo takana ndipatsa ng'ombe ziwirizo mfunda ineyo ndikuimvetsa zikachuluka umene ndilowere ine
ndiyetu ine sindikuteroyi mwamva ndikuti mukhale ngati njati nyama ya nzeru kwambiri yamphamvu ndi mgwirizano umene zimachita kuyendera limodzi palibe kuti angathe kubwera chirombo china kudzasokoneza gulu limenelo zimayendera limodzi kukhale yalimodzi kudyera limodzi
olo nyumba tusimango mangidwa lero lomwe nyumba iyo wa yamangidwa
kuteka zimene zoso
patenga masiku nanuso chimodzimodzi
ngakhale kulima timayamba kusosa kenaka kuunda mizera ija ndiye mvula ibwere tidzale kupalira kenaka chimanga chisha kudzakololo
olo mwana akangobadwa lero abadwa waenda
zikoma fumu zikoma zikoma
ule mwana
zikoma fumu
anthu awa akukubanja
naita nisandine
mnaita ndi
chifukwa chayao
Uyalipo.
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 Eh.
Ada kufuna ng'ombe. Ndenda auza gogo ampatse ng'ombe
zwi. Uyiwa kaba.
Eh.
Ampatse ja.
Eh, ada kufuna ng'ombe.
Eh.
Simonta mangisanisha.
Ngawo. Uyayi, nimafuna ng'ombe.
Ngawo.
Kodi kali ng'ombe ya ng'ombe.
Busaka ngale mame.
Uona. Majande. Usuona.
Kodi kali makapita pano ndi ng'ombe kapena yotao ja mafuna kukupa mani.
Ati ng'ombe afuna ng'ombe.
Ya ng'ombe?
Ati ng'ombe.
Ng'ombe abadisa diye.
Ndesa zwona. Na zwona ngo. Oh! Bisho!
Izi ndi njati, njata nani. Zoyenda mchigulu, chifuka mchigulu, muli mphambo. Njati chinsinsi chake, chagona ponjata umodzi wake, pang'ono, modeka, mpaka zitachuluka. Kodi inu chuma chanu, chochuluka bwanji? Khalani ngati njati pochulukitsa chuma chanu. Njati sizipupuluma ayi. Zimayamba zochepa pang'ono kenaka chigulu. Inuse yambani kusunga pang'ono maka musunge komwe mungalandire chongola dzanja choyenera. Sikuti mulemera mawa ayi. Panjatu lero lomwe ninadesa ntengo. Khalani ngati njati sungani chuma chanu modeka mtima mpaka chitachuluka.